singa nefeza nezabu katonda wange abachala bamyufu mukama obasinga abasajja besente butalimu mukama gwe wotali Oh, my God.